حبوس اللوبو لتادا موسيقى كي زمايا إلاينا لهوينا أموري مواكا حبوس اللوبو لتادا موسيقى كي
Se mafoko ke diverse tse di skrefilwe kutlo botlhoko ya masea a reipilwe motlhola gadi le masiela a latilwe ga go nkeshapo mara sena yo ke kakile ke boramoso le basadi ba ba shatilwe ba tswere zaka so ke bone ba ba ratiwa ba rata thata ke basadi ba ba tlapiwa re ski meshapo le ba fana ba ko zanti ga ke le kgwela melodi medisa anti ke lorile mabane mo phuphunya ke lorile bantsuba mo sutunya re tsa thata ta wela pelo sa go gomoga budibana ha bo bona bo sa khokolong budingana ha bo bona o bo potolo ke go amaka le foko tle borwa re di bareng ba setsana ba ba lwa re we thate we tote tle mo setsanyana o ska diwa ke go impressa ba simanya go covid re tsaletse mo di jarate na le ke setse mo laitsa parlamente le ba bolele ka tala e mo botle le mafelo o the batho ha ba lente ke tshwaraganya pelo ya mele modimo wa ka dithapelo ke di peile ha go dimoga ke lotogela ka lokolo la ga luke kgolo fo pelo ya me ikhutse pelo ya me ikhutse
ha bo selo bo litata musika ke ke tsamaya itlaine la huena Abusilo bulitata musika ke zamaya maya ya ine la huena
huena
morimo
tate elmo
aga
ei nete ke gore you a threat to them nete ke gore they just wanna see you back from them ba batla bona o le down and out ba ntlhoi ba me always hating what I'm talking about eish nete ke gore mo mage ba go raf ba re monaga le so wa gotta be tough eish nete ke gore go bereka di connection you'll never get something more cause you deserved it a me tota ke ditsala tsa gago kana ba acta like that go itse dilo tsa gago eish batho ba dirisa ba bangwe for the sake of fame ithita batho like di buka tsa a candidate nete ke gore tshelo bona ga bo rataneng le mo lenyalong dithoto ga ditlhakaneng mona tlogela mosadi le bana a inatsa lefatshe a lebala lelwapa eish nete ke gore ga re safe rotlha wa go rata kana letletse di-game lotlhe ke le tlogela ka lekwalo la ga Jobe chapter 2 ga mathata le sa
gowine lojanwe wena otse boyame uwine lojanwe ke tla go wena ke tla taba
ke tla taba
ke tla taba
o se tlabe
o se tlabe lo saka
Ke tla taba
modimo wa ka
ke nnete fa Hello rakhadi a go boere go solofetse rest in peace ama anti ke go tlhafaletse ne le mathoko a re tsoga go tothoka face gonna buy a tombstone rakhadi ha go khona face ke tule ke go a modimo tshere bible ha papa mpolala ro bolelwe ke kankere rest in peace give me four head keys a re ka kopana the modimo go release ke le ka go motsa di cousin tsame ke ba complete ja ka di puzzle tsame modimo wa me blessa di hustle tsame Nonti mo shebo khosi mpuso. I'm coming back home tlala bona buipuso. Your mom and dad ba bona felo la buikhutso. Ke le togela ka lekolo la pesalema. Gongwe Jesu ka re bitsa go ka
sala.
Dust to dust.
Musika ke ke tsamaya. Itla inde la uena. Abusilo bulitata musika ke kizamaya.